Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Kilondoloze. Ayikolana, buso wami, awukolana.